Zvishoma, nezvishoma, zvishoma, oh, zvishoma, nezvishoma, zvishoma, oh, zvishoma, nezvishoma. Zvishoma, 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 oh, zvishoma, 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 oh, zvishoma, oh, zvishoma, oh, zvishoma, zvishoma, it means legal by legal. God gives the increase legal by legal. God bless your hearts.